chakula ni aje jamaa? Kuna misheni nadai kupatia ufanye. Kuna msee anaitwa Lawi, nadai umade. Sina kutumia ma location zake penye anaishi. Nishamtrack na kutumia location.
Ah, ah, ah. So you over too, man.